cause I've got bills to pay. Now it ain't easy, but I don't need no help. I've got a strong will to survive, and I've got a deeper love, deeper love.
Call it. la da beat beat da 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 a la da dee a la da da a la da beat beat da 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 a la da dee a la da da a la da beat beat da 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 a la da dee a la da da a la da beat beat da 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 a la da dee a la da da a la da beat beat da 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 a la da dee a la da da a la da beat beat da 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 a la da dee a la da da a la da beat beat da 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 a la da dee a la da da a la da beat beat da 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 a la da dee a la da da a la da beat beat da 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 da